Thomas Rangiwahia Ellison, Hautua Whutupōro. Ko tame, Hautua Whutupōro no Nehera, Arunga mea waho I te papatākaro. Ko te tau 1867 I whānau aia ki o tākau. Ko tōna hiehia mō te Whutupōro I tīmata I te kāinga.
He para ana te huarahi mō ngai Māori, ai, I te kēmu Whutupōro. Ko ia he memo te tīma 1888 Native Tour ki Piritana Nui. Me he memo te tīma Aotearoa Tuatahi ki Ahitereiria, ko ia te kapena o tēnā tīma.
E ki ana, nā te rauponga I tāpiri ki te poraka pango.
Mai tama he tono ki te Rugby Union Board, e mau ana te kākahu pango me te ponga kei runga tēnā kākahu tōna whakaaro nui o te wā. Me he kaitui o he pokapoka kaiwhakaako, the art of rugby football.
He kai ngākau nōna ki ngā kareme whenua a Ngai Tahu I riro ake ai te mahi kaiwhaka Māori mo te kōti whenua Māori I te 1886. Ko ia nō tētahi o a tātou Rōia Tōmua, ā he whai ngā nō tōna ki te ao tōranga pū.
E toro ngā taima e tuana a Tāme I te potitanga mo te taitonga. E toro ngā me kaori e uru ana ki te whare pāre mata. Ko te mea nui ki a mātau o te whānau erihana ko tōna mahi Mīharo. Kei runga te papa tākoro o te Whutupōro, me tēnā kaupapa e pāna te kākahu o te tīma pango.
Tom Ellison, tū Māori ki te ao.